I got a name for all my guns. I nickname them, you dig? Kadir, Jeff. I got a nickname for all my guns. A desert eagle that I call Big Pun. A two-shot that I call Tupac. And a dirty pistol that love the crew high. My Tech 9, I'ma call T-Pain. My 3-8 snub, I'ma call Lil Wayne. Machine gun name is so high. It go E-E-E-E-I-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- helicopter. Bullets move like a G4, hitting 4-4 with the impact of C4. My band got changed about getting G4. Walk in my shoes, guaranteed to make your feet sore. My P80 make you do 380. Straight jacket on my block, cause I got the streets crazy. Kadir, I'm about to blow up.